Shuti bakunzi bacu twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu Igafis Crafting and Decoration. Nkuko mubimenyereye tubagezaho uburyo bworoshye wakwikoreramo imitako myiza cyane bashishije ibikoresho bisanzwe. Uyu munsi twifuje kubagezaho uko wakora umutako mwiza twe twahisemo kuwita origin cyangwa inkomoko. Rero mbareke mukurikirane uko twawukoze. Amagambo make ibikorwa byinshi ntucikwe.